uzohirahira agahungabanya amahoro duharanira azosanga ibihumbi n'ibihumbi bihagaze neza bimugwanye kandi bizomutsinda amahoro yarahungabanye baramwica abana bo Burundi bati murongo baje ku rugamba kandi murabona Burundi bakwijije baritanze batanga amaraso yabo bitagiye igihugu nicyo gituma amaraso yasesetse yotubera umushinge uko igihugu ikomeye
Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Yakure TV. Yakure TV ni umuyoboro w'amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru abatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha makuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukabashikiriza mu buryo bwihuse. Ndabahaye kaze rero muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 17 mu nyonyo umwaka w'2020. Nizere ko aho muherereye hose irya nino mu gihugu cy'u Burundi abaherereye mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abaherereye mu makungu ya kure mwese mwamaze gufyonda subscribe niba utarafyonda subscribe rero ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video urabe neza ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa se abone maze ufyonde ko fyonda no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kari ruhande rw'iburyo kugira ngo uzajye ubasha kuronka notification uko inkuru yacu izagisoka Barundi kazi ndetse namwe mukomeje kudutegera amatwi amakuru akomeye cyane ya Kure TV yaronse aremeza ko mu mugambwe wa CNDD-FDD ibintu vyayangaye nyuma yaho generali Evariste Ndayishimiye atitavye umunsi mukuru wo kwibuka intwari zarwaniye demokrasi n'amahoro mu gihugu cy'u Burundi umunsi wahariwe umurwanyi muri CNDD-FDD uyu munsi ukaba waratangujwe kwigene kerezo rya 16 munyonyo hano mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu b'u Burundi rero bariboneye ko generali Evariste Ndayishimiye atitavye uyu munsi ndetse generali Bunyoni nawe ntabwo yitavye uyu munsi abanyagihugu rero babyibajijeho ibintu byinshi cyane ya Kure TV twari duherereye hariya mu ntara ya Bubanza generali Neva ntabwo yahagaragaye generali Neva ntabwo yagaragaye igitega generali Neva rero ntago yigeze yitaba uyu munsi wahariwe umugwanyi ndetse abanyagihugu n'abagumyabanga ba CNDD-FDD bavyibajijeho amajambo menshi ese niki cyatumye generali Evariste Ndayishimiye atitaba umunsi wahariwe umugwanyi muri CNDD-FDD kandi nawe ari intwari yarurwanye muri CNDD-FDD ndetse akaba ari we arongoye igihugu cy'u Burundi uyu ni umunsi ukomeye cyane mu mugambwe wa CNDD-FDD kuko kwigenekerezo rya 16 munyo onyo umwaka w'2023 aribwo hashizwe ko umukono ku masezerano y'amahoro yabereye Arusha amasezerano yo guhagarika intambara ndetse aya masezerano akaba ariyo yashikanye umugambwe wa CNDD-FDD ku butegetsi ubwo umuhisi Petero Nkurunziza yarongoraga igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2025 muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe idonido indyane ziri mu mugambwe wa CNDD-FDD zotumye generali Neva atitaba uyu munsi wahariwe umugwanyi muri CNDD-FDD ndetse n'imvo zatumye generali Bunyoni nawe atitaba uyu munsi ibintu vyunyutse ibintu birakomeye cyane rwose indyane ni zose ndetse amakuru twaronse aremeza ko generali Neva kuba taritavye uyu munsi wahariwe umugwanyi muri CNDD-FDD ari bimwe mu byo yasabwe n'abajenerali kuko CNDD-FDD yamutegetse ko atazosubira gutangaza amajambo imbere y'abanyagihugu ndetse ngo yiyerekane cyane akazi kiwe azajya gakorera muri za ofise ntabwo azosubira kujya imbere y'abanyagihugu ngo avuge ya majambo yiwe yo gutyoza abategetsi ndetse yo kwikundisha cyane ku banyagihugu muri aya makuru yacu rero ibi vyose turaza kubirabira hamwe ndetse tunarabire hamwe ukuntu uyu munsi wagenze kwigenekerezo rya 16 naho generali Neva yarahereye n'ivyo yarariko arakora wewe na generali Arengiyome Bunyone ntucikwe rero vyose ndabigufitiye muri aya makuru niba utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video urabe neza ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa se abone maze ufyonde ko mukanya gato cyane rwose ni donido. nkuko nari meze kubikubwira mu mfunyapfunyo amakuru akomeye cyane ya Kure TV ya Ronse aremeza ko hari indyane zikomeye mu mugambwe wa CNDD-FDD nyuma yaho General Evariste Ndayishimiye atitavye umunsi wahariwe intwari muri CNDD-FDD umunsi wahariwe umugwanyi no kuvuga kuri uyu wa 16 munyonyo umwaka w'2021 niho hatanguzwaga indwi yahariwe intwari ku rugamba rw'amahoro na demokrasi mu Burundi. Ibirori bijanye no kwibuka izo ntwari rero bikaba vyaratangujwe n'inkuka ya misa yaherejwe muri sikrisare gifurwe paroisse ya Manda mu ntara ya Bubanza. Iyi misa rero yitabwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ariwe Angelique Ndayishimiye, abakuru b'inama nshinga mateka na nkenguza mateka, umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD ariwe Colonel Senateri Reverian Ndikuriyo, indongozi nkuru mu nzego zitandukanye z'igihugu c'u Burundi ndetse n'abandi. Muri aba bantu bitavye rero uyu munsi mukuru wahariwe umurwanyi cyangwa se intwari ku rugamba rw'amahoro na demokrasi mu Burundi, ntabwo General Neva yitavye uyu munsi. Abarundi ndetse n'abagumyabanga ba CNDD-FDD bakimara kubona ko General Neva atagiye hariya igifurwe cyangwa se ngo yerekeze hariya igitega yifatikanye n'abagumyabanga kwibuka intwari zarurwanye muri CNDD-FDD, ahubwo General Neva akaba yararungitse umuhungu wiwe mukuru ndetse akanarungika umutambukanyi wiwe Angelique Ndayishimiye, vyarashavuje cyane abagumyabanga ba CNDD-FDD. Ariko nanone bongera gutekereza ku makuru twababwiye ngaha kuri iya Kure TV yemeza neza ko General Neva aba General bamutegetse kutazosubira mu banyagihugu, kutazasubira imbere y'abagumyabanga ngo ababwire ya majambo yiwe yo kubikundishaho ndetse no gutyoza abategetsi. Barundi barundi kazi ndetse namwe mukomeje kudutegera amatwi, mu gihe abandi mu mugambwe wa CNDD-FDD bari bariko bibuka intwari zarwaniye amahoro na demokrasi mu gihugu c'u Burundi, General Evariste Ndayishimiye wewe yari yibereye ku kirimba igitega aho yarari ko aganira n'uwuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu c'u Burundi. Ndetse General Evariste Ndayishimiye rwose akaba yarari ku kirimba igitega yambaye neza cyane yarimvye, ndetse ngo General Evariste Ndayishimiye yararyohewe cyane no kumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishima utwigoro twa Leta y'u Burundi mu ntumbero yo guteza imbere igihugu hamwe no kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu. General Evariste Ndayishimiye rero yarahererereye ku kirimba igitega ariko arakira uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, bagiranye ibiganiro bikomeye cyane mu gihe CNDD-FDD yarwaniye mu gihe General Neva arongoye u Burundi. CNDD-FDD yari iri mu munsi ukomeye cyane, wewe yari yibereye ku kirimba igitega. Barundi barundi kazi rero ibingibi birerekana ukungene aba generali bategetse General Neva ko atazasubira mu banyagihugu, ndetse vyaribonekeje ko hariya ku kirimba General Neva yarari ko yakira userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu c'u Burundi, ndetse bikibonekeza ko General Neva atigeze rwose ashika muri uyu munsi mukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD. Mu makuru yacu rero twababwiye ko General Bunyoni nawe atigeze ashika hariya igifurwe cyangwa se igitega. Mu makuru yacu ataha twabakoreye itohoza rikomeye cyane kumvo zotumye General Bunyoni adashika hariya. Nuza gucikwa n'aya makuru, muri aya makuru ndagira ngo twibande ku bintu vyabereye hariya igifurwe, aho patiri yashize amazi y'umugisha kumva z'abanyapolitike cyangwa se abagwanyi ba CNDD-FDD bapfiriye ku rugamba. Muriko murabibona ku masanamu ndetse murabona ivyabereye hariya igifurwe. Ibingibi rero bikerekana ko umugambwe wa CNDD-FDD irigenekerezo rya 16 munyonyo ari umunsi ukomeye cyane. Ibingibi kandi byongeye kwereka abanywanyi b'umugambwe wa CNDD-FDD ko General Evariste Ndayishimiye atajambo rikomeye agifite mu mugambwe cyane cyane ko atishikiye aho intwari za CNDD-FDD zashinguwe, nawe ngo ajye kuzunamira ndetse ajye muri misa yo kwibuka izi ntwari zaharaniye amahoro na demokarasi mu gihugu cy'u Burundi. Mu gusozera aya makuru yacu, nimwiyumvire amwe mu majambo akomeye cyane yatangajwe na Colonel Senateri Reveriano Ndikuriyo mu gutanguza igendwe yahariwe intwari na demokarasi mu gihugu cy'u Burundi.
Nimba mubona tuhejeje imisa tuza ngaha, ntitwagiye kunatemwa y'umugwanyi yapfiriye ku Rugamba, twaje kunatemwa y'abagwanyi bishwe na bene wabo. Birafite icyo bisiguro. Ntakwibagira rero kahise nigahinduka, tuzokandika neza, kazobera isomo, kazobera icyigwa abadukomokako abarundi bandi. Yeshuwa mukiyo ndadaye yavuze ati uzohirahira agahungabanya amahoro duharanira azosanga ibihumbi n'ibihumbi bihagaze neza bimugwanye kandi bizomutsinda. Amahoro yarahungabanye baramwica, abana b'u Burundi baca umurongo bajya ku Rugamba, kandi murabona nk'u Burundi bakwijije baritanze batanga amaraso yabo bitagiye igihugu. Nicyo gituma amaraso yasesetse yotubera umushinge kuko igihugu gikomeye, kuko benshi baribagira haizi imyaka mikeyi bamwe batanga kubyibagira akabona amerewe neza akibaza yuko byakorotse biva mu ijuru. Ibyizana birarondego, aya mahoro yararondewe, abana baritanze. Rero abarose umwanya wo uganira n'abapfa hasigaye umwanya, nta n'umwe yidoze, nta n'umwe yavuga ngo icyabinzanyemwo ngo niwanzanye muri ibi bintu. Bose barahezagira bagenda bavuga bati murakosora gusa inkodo ufise zirasa hagufi, murasaba irasa kure muzotsinda. Bakavuga ati mubandanye Rugamba imbere ni heza, bagenda bahezagira.